Asante sana. Ate nikisema mara, unasema deputy. Mara. Mara. Nikisema deputy, unasema mara. Deputy. Deputy. Deputy.